Ndikukiye aho rero kuno munsi naho tugiye kwinjira inongoro ajyana mona yuko ariko aramutsa abaje kumwakira ubona rero ari aka nyamuneza kadasanzwe ubona abantu banezerewe cyane baryohewe n'uko abagomba bagabane inongoro nziza cyane
yeni cyubahiro mukuru w'igihugu waje gutera iteka ibi biriyoni ntangere kandi mbone karine
Mano ukomeye kandi komeza abarundi Mano tashimye kwigumira mu gicungo igumire mu ijuru ariko ukaza muri kino gihugu ukatugendera tukamanana nawe mu bikorwa byacu byose Yakobo mweranda ati ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye mukamamana nzima mu gihugu cemera Imana kandi gisenga waragikomeje uragiha indongozi zikunda ibikorwa n'abarundi bakunda ibikorwa turagusabye rero kuri umunsi uri hejuru umunsi udasanzwe udukomeze uhezagire ubwa mbere na mbere nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi uhezagire amarengo uko yiwe muri kino kiringo agera yugurure ingoro idasanzwe ingoro yugukoreramwo ibikorwa by'igihugu bihambaye ingoro yitiriwe umwami wa mbere w'u Burundi Ntare Rushatsi tubezagirire rero kuri uyu munsi udasanzwe nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi tubezagirire n'abamufasha bose uhereye ku nama nshingamateka inama nkenguzamateka abashikiranganji abantu bose yajejwe amabanga y'igihugu kuva ku hejuru gushika ku rwego rwo kumutumba turazanye amavi yo gukenguruka dukenguruka ko twashitse ku byo twasabye igihugu cyacu iyi ngoro yubatswe ikubakwa ku buryo budasanzwe ku buryo bwa kijambere igira yugurugwe ku munsi amakugarorera dusabe rero umuhezagiro udasanzwe ushware abantu bose bazokwinjira muri ingoro ibikorwa byose bizoharangurirwa birangwe ku ishaka ry'Imana abahakorera kandi bakore basenga basabira igihugu cyacu cy'u Burundi basaba kugira ngo umurundi wese aronge icyo hereza umuryango n'icyo hereza igihugu kugira ngo u Burundi uronke kazoza keza iterambere ridakumira kandi iterambere ryama mukamana nzima uratubwira iki Yesu Kristo aratubwira ati mu gusenga ndimuvuge byinshi ariko tuvuge cya gisabisho duhurira ko twese tuti dawe wa twese uri mu ijuru izina ryawe niri nazi ubwami bwawe ni bukwire hose ibyo ushaka nibigirwe ku isi no mu ijuru uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi uturekure ibicumuro byacu nkuko natwe turekurira abatugiriye nabi ntudutererane ibitwosha nabi yamara udukiza kabi dusabye umuhezagiro udushware ushware inyubakwa uduherekeze abamarayika bo mu ijuru bose bagomba badukingiye abamarayika bari mu ijuru bose badukingire imbere inyuma maze umunsi mukuru urushizeho kuba mwiza kubera twishize no mutamana w'umubyeyi wacu Bikira Mariya tukaba dusabye umuhezagiro w'icese ku izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda
ndashaka kugitambana ahubona ari kumwe n'abandi bata ribake ndashaka amashi menshi neza cyane akanyamuneza katasabye kuno munsi abitari kurikira
ndire tubanze gukingurikira Imana mushobora byose uya tubungabunze gushika kuno munsi udasanzwe kandi dushoboje kubaka no kuzuza iyi ngoro iteye igomwe kandi iteye ku Burundi n'abarundi bahari no munsi n'abazovuka muri kazoza yo mana yacu tukuna mashine cyane igenekerezo rya 2007 nyakanga umwaka wa 2019 no munsi w'intibagiranwa mu mateka y'igucari cy'u Burundi Burundi wese hari arakwiye kwishima yishimirize turateye intambwe idasanzwe mu buzima bw'igucari cy'u Burundi ngiyi ntango y'amateka mashasha ububwiza buve na ku mutwe w'igihugu gushware igihugu cy'u Burundi gira kuba ubugahwe gira burara uharamutswe turasezereye gusembera turasezeye akagaye n'agasuzuguro ku gihugu cyacu cy'u Burundi Barundi barubikazi bakunze Burundi batumire bahire kwinjira inyubakwa nshasha n'umwe mu migenzo ya miranga basoko n'abasokuruza kuva kera narindi aho hambere hoho ikibanza cubakwamo inzu babanza kugisengera hanyuma inshuti n'ababanyi bagatorana bagahumbira bagataba kandi bakaja ko bakubaka inzu yuzuye barayigina mu gusangira uturuka nzu hanyuma bakirukana ibisigo aho hari ukweza inzu shasha bakayicyorora kwari inzira nziza yo kuyegurira Imana ikibanza cyejejwe umugigwa wa nyuma ujara n'inzu kwari ukuyinjira inshuti n'ababanyi bagatumigwa kandi bagatererezwa bagatota mugerero mushasha kugira ngo haze hababe haberere herere inka n'ibibondo uwo mugenzo mwiza rero bitwa udeha na kare basoko bari maze ngo utakaranga ukabutaya akabanga ugatorana akaranga iyo biba byashoboka twari gutumira abarundi bose kuko iyi ngoro ni yabo abatashoboye gushika aha rero bategereye ko ari wamwibutse yuko abakunzi badahera mu bubiri iyi ngoro tuyikesha ibigenderane myiza no gufashanya hagati y'Ubushinwa n'u Burundi haciye imyaka 56 icyo gihugu murumva neza ku migenderanire y'u Burundi n'u Bushinwa turanganya imyaka nanjye mfite imyaka 56